mukwata mune mikono gyombi mutunulire maaso mwetegereze okirabye nti yasinga obulungi ku bakazi abali wano ofunye nnyo mukuume muwala waffe njagala kuyimbira akayimba kano kasoose wano kasoose kummwe njagala kabawo omukisa mugende maaso tunulira muno si byakubba si byakukuta abazadde bakkiriza si bwe kiri teekayo tugere